çekerek. Da 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 wake up wake up.
Gareis kaba anka fura.